Igitero cyabaye ku kibuga cy'indege mu ijoro ry'iwa cumi n'umunani nitwe twagikoze, aho twateye ibisasu byo mu bwoko bwa morutiye n'ayandi marokete abantu benshi bakunda kwita amarapigi. Vyononekaye twebwe ku kibuga c'indege nta kibazo na kimwe twigeze tuhagirira, ariko intambara z'ijoro ziba zigoye. Mugabo amasibure aho twatera twarahabona, twarabonye ibisasu bimwe bimwe vyaraguye mw'ibarabara indege zikoresha iyo zigiye kuguruka canke ziriko ziruguruka. Ariko bukeye bwaho niko kubakurikira bagatumbera mu ishamba rya Rukoko, aho dusanzwe dufise ibirindiro. Rero amakuru twarayamenye turabatega imitego, niko rero intambara zabandanije ku murango wa 19, aho twashoboye kubona abasirikare b'igihugu batatu bashoboye kuhasiga ubuzima, ndetse turatora n'inkoho zabo zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Uruhande rwacu kuri uwo murango nyene harabonetse inkomere imwe bibayabaye. Ico dusaba naco ni ca kindi nyene dusanzwe duharanira yuko mu gihugu c'u Burundi hoba iteka n'itekane, yuko hoba urubuga rwa politike ruhuriza ko bose. Kuko muri iyi minsi uko bimeze urabona ko ubutegetsi CNDD-FDD yamaze kubugira ubw'akagwi, gushika naho abarundi abanyagihugu batagifise uburenganzira bwo guhitamwo uwubayobora bonyene, bafise uko bagenda bahanahana ubutegetsi biciye mu busuma. Rero turasaba yuko ivyo vyose vyohagarara, bagashiraho icuka ca politike ciza gihuriramwo abantu bose, tuko tugategura amatora ahurikiwemwo bose, ata ndyane zirimwo, ata karengane karimwo. Urugamba rurabandanye cane, kuko turakangurira n'abarundi kubandanya badushigikira bakadufata mu mugongo, kuko twebwe ico twaharaniye tuzorokora ko tugishitseko. Kuko aho twari mu minsi y'inyuma yahera siho turi uno munsi, ejo naho hazoza, tuzoba dufise indi ntambwe nziza twashitseko. Rero turaremesha Burundi n'abarundi yuko umwanya wari wose vyotwara azogera igihe ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD tukabuhindura.